Jesus paused his sermon.
Kutani Yesu asungula dyondzo ya yena.
He stopped his sermon.
Ayima dyondzo ya yena.
And addressed the issue of a man with a withered hand.
Asungula ku vulavula hi mhaka ya n'wanuna loyi a ri na voko leri khonyeneke.
It seems like Jesus.
Swi languteka onge eka Yesu.
He doesn't consider his sermon much more important than the people who went to preach to.
A nga vulavuli ngopfu hi leswi yena nga ti lulamisela ku vulavula hi swona ku tlula leswi vanhu va nga na swiphiqo ka swona. Hikuva Vukreste hi mhaka ya ku dyondzisa na ku chumayela.
It's a matter of relating with other people.
I mhaka ya vuxaka na vanhu van'wana.
Though he was busy preaching.
Hambileswi a ri busy a ri karhi a chumayela yena.
He saw a man with a physical condition.
Loko a vona n'wanuna na swiphiqo enyameni ya yena.
Post his lessons and address the issue of a man.
A yima ku dyondzisa a sungula ku lunghisa xiphiqo xa wanuna.
Hallelujah, Church of God.
Amen.
And the Bible says this man has his hand was withered.
Ritorna xikwembu rin'wana loyi voko ra yena a ri khonyanee.